I'm Thembekile Mahamba, the finest footballer this country has ever seen.
Mele semfuni Fezile. After all, ngutata akhe.
Ayingutata wami lamntu.
Isigwebo mhlawumbe sifana ne community service kanje ndiyacinga basi ngabangcono. Queenstown Kings, I think ndingangumqeqesho right for bona.
Unto kumele uyenze nje. Uhlanga babakho, uhlangane naye.
Ngakho lingucalele ngalami.
Into endiyaziyo yokuba umntwana lo uyamdinga uyise.
Kufuneka bacabanga yena kuqala before the team.